Makasithethe ngezinyanya. Izinyanya ke ngabo bantu bakhulu abantu ebekhona bephila ngaphambili abalandulelayo eli abangasekhoyo. Kukho ke imbono nentetho ezininzi ezingqonge nezijikeleze le micimbi yezinyanya. Enye yazo imbono kulo mcimbi wezinyanya yile yokuba izinyanya okanye abantu bakhulu bangasekhoyo balandulele eli bakwindawo ndizawuthi mhlawumbi indawo eyamandla apho bakwaziyo khona ukuba bakwazi ukunikeza izinto ezintle kubantwana nabantwana babo thina ke basaphilayo babe nezinto mhlawumbi nezipho nokukwazi ukusinceda kwizinto ezithile kuba bona mhlawumbi bakwindawo enamandla noko kunathi thina bangeneno apha. Iba ngolo hlobo xa ibaliso. Ndifuna khe sihle amahlongwane le ndima sibonisana. Ukuba ngabe uyayijonga indlu le mandenze imizekelo ngendlu yesiXhosa into endizawukwazi uyazi kakuhle naxa ndizathela umcimbi wezinyanya. Masithi ke phaya endlini yesiXhosa kukho utywala okanye kho umcimbi phaya kuhleliwe phaa kuronda ngakuma kuronda mos ngokuqinisekileyo ndiqale nje ndiqhawuqhawule ndithi uyabona mos apha ngasekunene ngoomama mos uqala kuyona mamkhulu apha ngasemnyango nyuka kuyotsho phezulu phaya ngasekunene uqala phaa entla ke ihamba ngabafana basanda kungeniswa endlini kuhla uzotsho apha emnyango apha ekhohlo kuwe nje kuma emnyango nje belula xhego likhulu lilapho abantu xa bephuma ke apha kukuphuma ke mhlawumbi kuba umntu etshabile bayawuncwadywa ke zizinyanya ezo ukubheka phambili. Now indima endifuna ukuza kuyo yile ke ngoku yonxibelelwano nezinyanya njalo njalo. Isingathi kum xa ndibona njengoba bendibalisile njengendlu nje njengaphaya endlini yesiXhosa kwindima yesiXhosa kuye kubekwe ndizawuthi imigangatho kuthi hayi ngabafana aba bahlala entla noko abamaqina alapha phakathi endlini abantwana basezantsi kwaye futhi njengbakho umcimbi nje apha kule ndlu kwawuphakama indoda enkulu yalapha ichaze uba hayi madoda apha into eyenzekayo kwenzeka oku noku noku kuye amaxesha amaninzi phantse kulo lonke ixesha iba ngabantu abakhulu abaye bamele phambili izinto ibe ngabo abalawula imicimbi ayibi ngabantwana ngosixhosa. Now masigqitheni nayo ke ngoku masiye ke ngoku kule ndima yezinyanya. Isingathi kum phaya kulaa ndima yezinyanya ubani aba sebetshabile ke abantu mhlawumbi loo ndimaziyo okanye lo umaziyo utshabileyo mhlawumbi neminyaka elishumi okanye ndinento ethi mna ingcinga yam ifamba uthi xa efikileyo phaa ngaphesheya kuloo ndawo uya kuyo ke umntu xa etshabile ifamba ufika phaa ke mhlawumbi ahlale entla endlini apha emnyango kukho ixhego elidala. Ndinengqondo ethi ke ngoku xa kukho imicimbi efuneka ilawulwe okanye ilungisiwe phaya bifamba imicimbi ihamba izowuqhina kule ndoda inkulu apha endlini abantwana phaa entla bathule. Indise loo nto kwingqondo ethi bekufanele ukuba lo naba ndibaziyo abantu abasandulelayo xa befika phaya bafika phaya babe ngabantwana bantwana njani bafika bengabantwana kaloku bafika phaa kwabantu abakhulu phaya kuyo yonke le mizi ayiqalanga ukuba khona izolo le mizi ikho yonke leto rhwalele umntu lo kaloku mandithi kudala ikhona Ngoku xa unobala oba umkhulu no makhulu ubala ubheke emva uzawufumanisa kwakho ukho amaxhego phaa emva amadala. Yonke le gengi ifikayo phaya ifika ngabantwana, ngabantwana ifika phaya ngabantwana, ukho abantu abakhulu phaya baphethe imicimbi. Ingathi fambi njalo. Ukuba ngaba ke ngoku bekho imicimbi phaya efunekayo ke mhlawumbi ke phaya ke but ke mhlawumbi kabekho imicimbi phaya efunekayo, ingathi kum ibinokwenza ibinokuvakala ngcono xa kunothiwa hayi umcimbi lo okanye i-order okanye umyalelo lo usuka kumhlekazi lo mkhulu. Kuba kaloku andiyiboni kakuhle mani into yoba kuthi ngokufika phaya umntu efika phaya iminyaka lishumi okanye something efika phaya, kunabantu abanemakhulu eminyaka batshabayo bapha. Xa efika phaya uyafika phaya yena sele esenza iziphakamiso ezithile ezindingakwenzeki oku noku noku. Hey, andikhwanqisi kaloku isingathi ayidibani. Kuba loku isingathi kum ebenothi xa enantsikayo phaya afike phaya athi umntu omkhulu, hayi mntana mkhawume kaloku ungumntana wena awunabanazwi ndikhona. Ayinjalo mana, ayinjalo kanti ngaba izwi kaloku bele lo mntu omkhulu ngabantwana bakhe kaloku bonke apha, naye lo umntana wakhe uzotshapha kum, umntana wakhe naye lo. Ngoku ke ngoku iphinde inwenwe kodwa le nto ifana le nto ke ngoku nomthi. Ndingathi ndinjani ngomthi? Jonga umthi kaloku uba nesiqu somthi uhlungu ibe ngamasebe, amasebe ayesithi saa masiye ngokupha ngaphesheya kwaba sebetshabile izinyanya ke phangaphesheya. Xa uzawuhamba ngoku usuka apha emasebeni uhamba ubheke emva, iyazi uba mbalwa mosintonga ngoku amasebe, iyazi uba mbalwa uya kusasiqu sinye. Ndibe nento ethi no man, ingathi kodwa ibifamba indoda enkulu inye man phaya ethethayo man, ifamba inye indoda enkulu ethethayo phaya, ibe lilizwi layo ke elinantsikayo elilawulayo. Kuba kaloku amaxesha amaninzi umntu emzinakhe nguye ophathayo, nguye olawula imicimbi. Inqabile imizi elawulwa nephethwe ngabantwana, ikhokelwe ngabantwana. Khona ngabantwana kuba abazali bengekho okanye abantu abakhulu bengekho, kodwa abantu abakhulu bekhona umntana ibe nguye othi kuzofuneka kwenzeke oku noku noku. Ukutsho oko lo mntana ezi zinto uzitsho ngabantwana naye ekunothiwa kuye angabantwana bakho aba jeni abantwana uzele wena. Inoba ithini kuloo ndawo? Ndigqithe ngondiye kule inantsika mhlawumbi kuthiwe ngoku noma abangasekhoyo banesidingo ufuna ubani, ufuna into ethile, ufuna mhlawumbi mathi mhlawumbi ufuna inkomo ufuna ibhokhwe ufuna baxhelele, ufuna inkomo, asithi ufuna inkomo. Lo ungekhoyo lo ndimaziyo ke, eyi nzima ngoku ufuna inkomo. Isingathi kum isingathi kum lo mdala bezawubuzwa man, wathi ufika uyafika wena apha apha ngaphesheya, uyafika apha ngaphesheya kudala silapha thina, ikhulu leminyaka yinto encinci, ndinamakhulu eminyaka nilapha. Kaloku xa uzawujonga imbali yomntu uzawufumanisa ukuba iimbali ziyahlukahlukane. Enye ithi umntu ungaphaya kwe-200,000 yeminyaka ekhona, Homo sapiens. Ngoku ukutsho kukhona utamkhulu phaa kule mizi yonke onayo into ephaa ku-200,000 yeminyaka watshaba. Kufika ngoku omnye wabazulwana bakhe cinci bafika ngoku, uyafika phaa uthi wenza ufuna oku noku noku noku, ufike labani endlini kamhlakazi. Ayi ayenzi sense kum, isingathi umhlakazi bezawuthi hayi mkhambi 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 mntanam mkhambi mntanam sungxama ndim umntu onokuthetha apha endlini nam. Isingathi umathi ndoda ibe enye man, yho ingathi banothetha umntu omkhulu abe mnye, singathi kum. indibethe apho ngolinto ezinyanya bam noma fambi emntwini omnye. Xa iya emntwini omnye ke ngoku uyaqonda uba le mizi yonke le xa sinoyinantsika le nto sinoyinantsika siyijonge kakuhle le mizi yonke mos idibene le mizi idibene le mizi xa unegrumpu ungena phakathi sizalana sonke sizalana sonke ibe nento ethi ke ngoku noma inoske mhlawumbi xa khona into efunekayo ayinaba nanto namzuthile sifune ngumhlekazi lo umnye pha phezulu entloko and uba inantsikile yena yonke le genge lapha indlu yakhe iyawuva ngayo iyakuhlelwa nguye nto esinjalo singathi kum idibanise ngoku yonke le mizi mhlawumbi yonke le mizi phaa elalini nodi wasekaqha yosomana namabonga suka mani into entsha le ifani natshintsha ifani ngo suka mancangabantwana bam abonga abantwana bam abatyeni suka fegeta mnyelamza so ngithi mna makasijonge sijonge sibheke nayo phambili singayikhi phezulu ingathi siyikha phezulwana ngoku le nto yezinyanya kwaye futhi ndinento ethi ekugqibeleni fambe inye mani fama mnye umntu ekuthizwana naye iphinde ke kodwa ibhide kule nto kum phinde ibhide kule nto kum apho ifika ingadibani yokhona ukuba ngaba umhlekazi umhlekazi ke nditsho le ndoda inkulu phaa kula madoda kwabantu bakhulu oyena mdala kubo ndithi ke ukuba ngaba mhlawumbi ufuna into iyandixaka into yoba anqwenele afune into kule migqutsuba yenkomo zethu itya kule miqwedi yekampi iqhumuthuli kodwa usendaweni engcono ifama kho iinkomo ezingcono mani phaa mani kuwe boba ayifanelanga injani amadoda isingathi kumbi ifama kwelaa cala phaa ukho iinkomo ezingcono phaa hayi le migqutsuba itya kwezikampi itya neeplastiki isingathi kumhlawumbi ibinovakala kuthiwe mna ndizawuthi mhlabazi hayi mankhandohlisa lumbengo mani ohlisa umbengo noba ohlisa umlenze ngomlenze tyuni yinto nota yoha ndilambile ndimotshoyo ndilambile ubungenawuqhala nobinye na apha uhlise ngomlenze noko la madoda azele lo madoda lapha azayiqonda lo mcimbi hlisa nje ngomlenze umbeke ke ndibeke abantu abalambile apha kunzima apha endlini kum noko kubi mani athi ngobuntu obukhulu nobuzali asikwe yinimba phofu ke babe nabo bakhoya bazele bayiqonda bayibethe ngoyabo uhliselwe ndihliselwe umboyeko isingathi kumfama ezona nto zingcono zipha kubo phangaphesheya xa ngaphesheya ilicala lamandla nokuphakama kuneli sithi abafama bafundisa into phaa yabona ngoku uthatha umzekelo mna ke nyuke ndizathi yotsho umhlazi yundumntana phaa kuye mna yundana ndilusana olubomvu ingathi andiqondi uba andiqondi uba ndingakwazi nokumosha basuke ndingumzukulwana umzukulwana andimbone kwazi noba nomsindo xa mhlawumbi enemicimbi edibene nam mhlawumbi ecinga ngam okanye mhlawumbi ejonge kum mhlawumbi khwinto ayicingayo kum andiyiboni indlela noma enomsindo ngayo ma ngoba kaloku inoba uthi awujonga yo yabona na ezandlebe kwewo kanti neemvumbo zinantsi ke into athile okay uyejonga athiwakuthiwa ngeinantsika athi ungayekala umntana wam mani ingathi nganjalo mani njani kuba ndiyibona nakwi-grandparents koomakhulu notamkhulu abaphilayo ngoku yazi ngosi bayefekethisa le genge encinci iyo nto thina abazali siye sixabane nabo kuba bayafekethisa thina sibuqinisa ingalo bona ke ababethi njengathi abaqinisanga njengathi ngalo ubekisele umhlekazi ngaphezulu uva mnobele mani uva mnobele Then ngeke imicimbi edibene nami naye unisa lobomvu mina ifama khona ungayifuni ifama khona ungayifumana endiyifunayo mina ifama mina ndivela ubanga ngendiyifunayo ndilala ngomqolo ndikhabalaze ndikhabalaze ndiqhumisa uthuli nditshu isikhalo kuthi nako umntana lela tshusana umntana mandinika le nto ayifunayo banomntana pha so le reverse iza ngoba kuwekho into ethi baba nomsindo izinyanya ziba nomsindo zithini ndithi mna uba bezikhona bekukhona njalo uba bayiloo nto ibilolo hlobo ngenene kuba zikhona izinyanya bakhona phaya bayakwazi ukubona nganeno bane-interaction nathi bayakwazi ukuba babe nezinto abasipha zona abasenzela zona basikhusele kuzo bathini andiyiboni indlela bezokwazi babe nomsindo nathi andiyiboni ke leyo lomsindo bathi laa ntwana abane qhwaba kamenza ibetha kane andiyiboni andiyiboni ndinento ethi ma noba mhlawumbi uzawuba khona phaa ofuna ubetha ebezawunqanda ukuthi wenzani wenzani wangumntana nawe wawusenza laa nto wena lo uthini ngoku ufubetha yeke umntana lo ungade watshiwo khumbule kaloku ndithatha apha yabona ngoku xa siphilayo phaya elalini uyakwazi ukuthi yhu makhulu abani yhu makhulu mdala makhulu na-100 la makhulu 100 years ufumanise ukuthi ke ngoku ihuman i-homo sapiens zikhona ze 200,000 years not 200 years umakhulu lo phaa elaneni lokushini kanye phaa kulaa ndawo ahlala kuyo la makhulu yu mdala makhulu 100 lusana makhulu yuzana lubomvu yu lusana lubomvu la makhulu ungahambi embuzi ubusithetiso sakhe wayitekeliswa la mntu fekethe ubunomthatha la mntu uthatha abazali bakhe uthatha uzawubeka apha makubalise hlobo efetha ngalo la mntu emncinci angateketiswa la mntu ngothuke lusana lubomvu lya nabazali la mntu ngoko ndithi le hlobo ibekwa ngala into yezinyanya neli hlobo iye yincokolwe ngayo ndivincokola ngalo ayidibani ngohlobo oluthi bekungazuba ngugxubugxubhu bengazuba ngugxubugxubhu bekuzawubakho umntu omnye phaya omkhulu obeka indlela izinto emazenzeke ngayo kwaye ndithi laa mntu umkhulu ebezawuba nobele gqithi ngabantwana bakhe ukuzotsho apha kuthi kho mntu ebezawukrwishwa sesinyanya kwaye ndithi futhi bengazi bakho ugxubugxubu bengazi ukuthi abantu befika pha bafike phaya babe sebehambela phezulu seyingabo abamenhla hayi akwenziwa njalo nakweli cala linganeno eli lingaphucukanga kuneli yayicala eli sisaphilayo kulo akwenziwa njalo umntana kami enhla amise umthetho endlini akwenziwa njalo kwabantu abakhulu ngoba uba ngabe ufuna uyenza njalo unosukuthi ke hayi man siyayiphosa kweli cala linganeno kuba kaloku indawo engcono nephakamileyo ukuthi kuthatha abantwana phaa kuphetha abantwana phaya nathi apha kweli cala linganeno ke ngoku masiyekeni abantu abakhulu mabathule kaloku besizawuba siyasilela ukuba asifundi asifundi kumgangatho ophakamileyo kunalo sinawo siwubona besifanele uba sifunde kuwo sithi ke hayi man abantu abakhulu ke mabakhe bathule ngoku abantu abakhulu mabathule abantwana ngabo abazawuphatha imizi ngabo abaza kuyalela babeke imiyalelo imizimba makwenziwe ntoni na abantu abakhulu bona mabathule kulawula abantwana ngifanele senze loo nto engulapha nganene kuba kaloku loo nto yenza ntoni yenza ingumfanekiso wento eyenzekayo phaa ngaphesheya apho abantwana babantu abakhulu abantwana abafikayo bafika bona bafika babeke umthetho bathi makwenzeke oku noku 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 kodwa andiqondi uba kunjalo man andiqondi ukuba sirongo okanye siyayiphosa xa sithi abantu abakhulu mabakhokele kuba kaloku banoluvo banolwazi bane experience banolwazi izinto abazibonileyo banolwazi nokuliphangeleleyo ukogqitha abantwana. Ingathi kumsabasa imosha xa sinothi mabamumva abantu abakhulu bayongantana phambili. Ndithi ke ukuba kunjalo nangaphesha pha ikhona into ethi kum ifama nabantu abakhulu ngaphesha pha basengabantu abakhulu bangabantwana and nabantu abakhulu banabantu abakhulu kunabo loo nto leyo ihambe 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 kanye kanye ihambe umgcwamu uhambe uyowuthi nkqo uthi ifama ngumnye umntu. Kwaye ndithi ke xa ndilebela ndigqiba lo mcimbi ndithi ifama thina balapha sithi abathetha nabo sithi hayi magalele noba usike yu lambile yu nzima umile katla leziko sikele umbengo phaya kunobabona ibe ngabo abafuna kule migqutsu uba yethu itya kwezikampi ziqhuma uthuli itya neplastiki bafune kuyo phofu yenza sense laa nto le migqutsu uba ke itya kwezikampi itya iplastiki kuba iye iphele kanye kanye isitywa sithi la migqutsu asithethinyani. Ukuba ngaba mhlambi lo mcimbi okanye le subject yezinyanya ayicaciswanga kakuhle okanye ayicaci kakuhle okanye ukhona umntu okwaziyo ukuyicacisa kakuhle kufuneka ayicacise. Mhlawumbi ikhona indlela engacaciswa ngalo kodwa ngokwehlobo ethe sangalo ngoku eyaziwa ngayo nevakala ngayo ayibambe nanga iintluze ntluze ayivakali kwaye futhi kum ijongise intloko ezantsi. Ngoko ke ndithi kulo mcimbi wezinyanya xa ndiwuvala ndithi the same order ekhona apha nganeno ifana uba ikhona ngasentla kuba onganeno ufunda kongasentla onganeno ufunda kongasentla. So the same order isinapha nganeno ifama i-order khona ngasentla phaya ngasentla bakhona abantu abakhulu abantu abakhulu banabantu abakhulu babo kuhambe 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 kum lo mca uhambe uhambe uyothi nkqo abe mnye umntu omkhulu abe mnye umzali thina sonke bakhoyo ixhala amaxhala noloyiko lwezinyanya nabantu bethu abangasekhoyo abemkayo alinandawo sinzana thina. Mna ndithi okwethu thina singalala ngomqolo sikhabe amagqabi sikhabe ingca sikhale kwamuntu esifunayo sizintsana zala mntu mkhulu.